cemezo mfise canditse mugabo nta wobikekeranya kuko igihe utungane bufatiye ijya ngingo ntivyamuryoheye kuko uravye inyandiko ya Mariko arashira ku rubuga yamera nk'uwisigura birerekana yuko ingingo ubutungane bw'u Burundi bwafashe itamuryoheye ku buryo rero nk'umuntu afise uruhara mu ishyirahamwe ry'ubumwe rya Afurika akaba acuditse n'igihugu cy'u Rwanda kuko hariho amanama menshi yabera mu Rwanda kandi yagendamo naha ni gukekeranya ni ukwibaza kuko nta cemezo canditse umuntu afise vrema ibintu byo gukekeranya rero turibaza nawe nyine yuko yoba yifisemwo uruhara kuko muri kino gihe nibaza yuko atatubona neza nk'igihugu